siyabulela kakhulu betheleli ankile strong engagunqiyo mfundisi ukwenzela into yoba le ntwana yazi into yoba apha esinqeni sikamkhulu kukuthixo lawulayo siyabulela kakhulu in fact let me just tell you ngobe ndifika singekaqali ndifike kuhlela abanye oodata apha kuba ke ngakumbi ke xa ukumcimbo nje funeka uhambe nge-order ungabhayizi hleze uzibone sowudliwa jona so ndabulisa ndazofika kulo mkhulu lo ndithi hayi manditshana kutheni nje usike wamhlingathi ngaba bafana bekufanele uba ndiqale ngawe ukubulisa kukhona ndiuobserva ngoku into yoba ungoyena mntu umkhulu apha wahleka ke kwamandi kuye ndibona uba uliphungi ndiyambona ngoku into embangela uba makabe mhle ya uzigcine ngelizwi likayehova majita anyway khanidlaleni mani sikhe sijaive nasemgidini bethe asizanga.